ma to designate ke ta tshoma tere sa sego mo to diwa yo le mo tsharala bogosi ja ga mangwato re seretse pita khama raiso yo tsantse re na le ene a toga a sutela re re tenke malolola yele yene a ntse ga re tsharetse sitiro sa go tsharela bogosi ja ga mangwato re sidiegen khamane re Raenohano o na le ngwana wa gagwe
le batla go mmitsa ga sena ke introducer ba ene
mme Makgama ngwana wa gagwe ke ngwana wa gagwe
mme ga kitse ra gape ke mmaagwe
mme jaanong ka ke le tlhalosetse ke boine ke batla gore ke utse gore ke ngwana wa ga Tshekedi Khama ene ke ene Naledi e kere ke lekonkole tshala go se kae ke ngwana wa gagwe batsadi ba le gano make ba le gongwe ba le babedi a letse re boloke nako borre re mokhutshwane batsadi lothe makere ke le amogetse boramane lothe le borakgadi ka gore ga ke lotlo gote ke badile ba bangwe ka togela ba bangwe ko morago baeng ba rona lothe ba le leng teng gano moruti ke a go leboga gano le baruti botlhe ba re nang le bone gano batsadi lotlhe ka maemo a lona le balolotswe bomme le borre ba ga mangwato ke a le dumedisa ka pula reke neso ekufane go bua gore maikaelelo a gore re bo re kgobokanye gano keng a makhutshwane ke go gorosa mong a rona jone ke wena re kgokaditse ga gompieno yo a ntseng a le kwa ga leng te ka mabaka a ba neng bao ba dirile gore a nne koo ka one re matile re monye re tswa go botsaka ke yo gompieno o gorogile re dira diutela re gano go tla go ipela le go itumela le go leboga modimo gore ra rona ba gorogile re ne re le masiela re latlhegile ga bona ba heta goo ka maikaelelo a rona la nkutlwa kere ga ke buile gela kwane maikaelelo tha rona wena retsadi bana ke heditse batsadi ba tla ra amogela ba nta bua tse ba di buang nna fela ka re re hiritse tiro ya rona ra rona o gorogile a ka le go tsamaisa tiro
maitoga kgole ipheso mo nakong e a rena go senya nako ke kope monna wa leboko mosadi ke motho wa mme right mme ke ratile o ka bono le ga go nna kalanyana ape motho wa mme maeso ma monye a koga motheso mme ma monyena all right Oh, what about Mwisapi Akuha? And it says you go to a woman. Mwisapi Marisa Akuha. When I want to ruin it, say, say. I'm not going to ruin your home. Give me my money now. Mwisapi Marisa Akuha. What do you want to call her?
I'm going to go to the house. Hari mo go nna mo le nyoreng la di ese la di jo le nyora la mesi me re nyore tswe go tsikuno di jo le re ja mongane me tiri le re na me re re bata wena motho wa batho re tso ma jo go ga kurole the 27 March 2018. How did you go to the house? You were going to the house. You were going to the house. You were going to the house. You were going to the le batswana ba leng ba nna mo go lone ka kagiso ba ja dijo tsa bone tsa Setswana. Mmeateo batho ba lele ba le phatakanya letapa leo le ba faletse o ntse o ndile a ka o ntse ka go raya kane you are the engine. The giant engine. They are in high humor. The Kabulu Nasa Botswana, the Wodi Khasama, Lila Hasilu. They try to make that engine to cease. Ipadine. It's a Diduma. Kaboraya Kari, you are the advisor of the president. Dinako yeneng mugabe aharasa monangawa le tswangarai. You said a word to Mugabe. That was advising him. Dinakaporakani, you are the pillar. Ya Botswana. Botswana in a little my hitting a how. Raisu, my now kinekiwa nela. Still your titles and awards. Nobody should take them from you. Raisu, in Chalemba, Matulaniki, Kati Suhesi, Tikwadi Lemo, Manki Hun Sepili, Tiskara Sapiru. I'm not going to be able to do it.
la ga kgama ga re wa ka pula mmina thuti o meoka wa pula o kgosi ya pula o wa kgama thekwa dikgoro monnane ke boakee motho wa ga gata-gata makgabana mathare a na le mokgwasa maphiri mekaba yane phutsi ya makgabana phie tlhamaga ya makaka wa dibata ya re feta bosigo marejana a tshoge a nyeletse khumeng ya ga mmamatu sebatana se maruo le bokgolo ya ga mmabesi a kgama itekanetwa e hurere dintsha ditshesene kgakala o se tlhapa madibeno a noka tse dikgolo motho ke yo o tlhakanela dikgaga le dinoga dilale dilatsa bosigo tsotlhe e re mo mosong a ba le mosweu a tshwana le naledi ke bona nka dikamo wa kgama ba go lekile o padile ba reile bare ba ta kotobolosa kwadi mmele wa gagwe o tasara mongwane re go bisa thito le modi wa mokala o gagare ga kgota ya ga kgama banna ba lekile go diga o padile ka mokala o ke pheko ya ga kgama ke pheko ya ga mmangwatu betho tse dintsi ke emago di ka itsewe ke ra monotwane ke ene e ne e le motshwera kgetsi ya magosi raetsho batswana ba go rata a modimo o go sireletse
morakgwe ba itshombe mamonyena patapata mampola ke se motho a sena bobolwa fela bagaitsho re a leboga thata a boka jalo sebata phologolo ya naga that's right magoko a mangwe ke a buang ke bagolo maina a mangwe ke a bagolo mme ka gore ngwana o lotelese montu nna ke teachera mme mmangele o tile ka khikwano o lotelese ngwana montu ko lwapeng o kutlwiwa gore ngwana o montu motho go a sera motu ka go mo lotolela bagaetsho mo nakong ye ke nako ya botumelo ke nako e re thamileng rotlhe mme makiriana ke re ka gore mme o ne a suta ke bitse raetsho kabo ya modimo re nthebola ke ta kopa jalo re nthebolang ba ntshebeditse gore re ka ba modimo o tshwere ke sengwe gore botsadi mogae se bolaa ke sehuba seose raetsho mona go tshosa re nthebola
make dumedise botsadi ke le moge botsadi yo thetse bo ha go segolo a rona le bo monawe ma ke simolole ka
go supa
a gore re na le seretse Peter Khama ke ne ke re seretse Khama ke ntse pita go mo le ta ema le ta amogela sentle ke ne ke re na le seretse Khama Rnale re se bona I khamane ora tanto go tsenwa le lengwa ga re la mojampo
nara ba ba ba
a
banten
Rnale go se se di geng khamane rna le re puluka kholo ke ba ilele rna le seretse ke ba ilele rna le re mukutsha ne se khoma le na di ke tapelo mangwala a no ta emela o ta tsa di a re le tharo
mogolo kwa noka
bagolo wa mpatika go pala mabogo a tshwanela a pula e le nele jaaka mowa ka
itsaeng male re phokontsi seletso ene ke ena a nang le mohumagadi ha
Ba go ne lo di
Ne le mai ke a di metsi ka ona. Rnale
ke le
tokile raditadi
Ha
Ya, ele kutshwane yalo ya no le ta ri tshwarela gona le ba e mota re le ba itsisi santse ba le motseleng e ta re ba goroga re ta le ba bontsha le bo
Pranso ke ala khola mo go kwane mo go kwane ke santse ke la khola hela jalo dipikara tse ga di ditole sente mme le ga go ntse jalo mme nke tswelele dithulaganyo e tla re ga baeng ba gorogile re tla nna re itsise gore tore ba le itsise thulaganyo ya rona mo nakong ye ke gore re kope jalo kamogelo teng mo lapeng mo e tla beng e dirwa ke Kgosi okay o na lebetse sengwe ore ntebolang
le ta intshwarela botsadi ke ne ke itebagantse le borangwana wa kgosi hela mme go ga re na le moeng wa tota yo motona e bong moruti belema le o na le mohumagadi ke kopa gore ke moruti le mamoruti re na le baruti ba bangwe ba ntseng re na le bone ga le ga moruti
mochana le bana le bone
amen
ya baruti go amen
that's right maparlamentaro na te ke ta ema ke rialo hela ma mo nakong ye ka gore ke a ga mamato ke kope jalo kgosi seretse pita matepe tshekedi a kgama gore a te gore amogela mo lapeng Bogolo kwane gape bagolo bane.
Baetsho ke a le dumedisa mo leineng jara rara le morwa le moa o itse. Ele ke simolola ntle ke le mo. Ba tla le bona mo putego ya go pele. Tagi o tsara di. Eh nya ke tla le re go mpeno ka utlwa la sentle. A ke kgaola kgaoga. Eh nya ne ke re ke simola ke duedise ba re nang le bone mo putegong e. E le moya la le bo ramana a go ka go latelana ga bone. E le moya ape le bo rakhari ke ta se bona ka mme na le di aba. Le bo rakhari ba ba maela ba ba.
Ke sa era.
O na le ba e ma ba tanga le ba tata ba e wa lwa. Ke ta ba le mo aba le mo tsileng. Le ke ta ba le mo ape go ka bana le rona go hela ba tswa go South Africa ba tswa ba patile mogolo a rona nte ke le boge ba ruti ba ba re tsare tsing tiro e ba re zwo hatsa a be go tla go nna mo phatla ga go sekolo wa malela motse lo ne ke re go le mo hela yalo Le ga teng ke mo ba ba tsama isang tiro ye. Ba ba la khosi. Le bona ba ikitse ang ka ba balola era ba teng ka ntse. Ba ho le le ho le na mo ai ba rona. O le ntileng go o tla bo itumela le go kana kana le rona go neha a ile ne ba e tlo tsa tlo re le le tsa tlo ntse re le yebetse le ntse re le rapella tata ba ba rona e bile ka sekolo o tsana dikereke re se bona ba la di baile me tapelo a rona wa ga ile go tete tota ka ke ha go dira ga itse malo ba go tsakala yana mo malatsing a ne nga a itileng ne re le mo kutlo botoko re ipotsa re ba mang tota hela re se na le raro re ipotsa ra o tsile senta o tsogile senta ba le nteng a re tala re la re mona me go mpilo ka ke o go rorile o le ntse ja ka le buiwa is still the rope that he has re go itumelo a ke bona go go itumelo go ka eta ile rona ya no o ta e le ke ka kolo ya la mo ruti mo ma ba la mo tema le gore ka tlo mo mo so ha tsa thata ha go le go itumela gore go tata gore ditshwagalo di tsene ga go leng kuto botoko teng mme di tsena motho a batho ba itumetseng teng so gora gore ba gama matho go leba lesoreetse hela thata ebile santse le taa segogala ebile ditshwagalo le di tshupamaaba le bosigo di rotarota metsi mo legatsheng tata ela ka bokhutsane ba gaetso le ke re nte ke le amogele mo tirong ya gompieno e re amogelang
the favorite son
wa ga mmamato le botswana ka bophara ra rona go segolo e nkgama seretsa kgama welcome back sir tabi ba gaetso
ra leboga Kosi Seretse Kgama batho betsho e na le leseromo rona ba re kile ra utlwa lentswe la ga ra rona mogolo o ka re o thetsonyame lentswe le le tshwana le lone ga ke itse re motho le jaaka nna re lebogile thata mongame o bo o amogetse ra rona ka botswere jo bokalo Atletso tsaka ke bile ha mongato e ka di le ja ka lentse le le go rube ka lone re na le khwaara e tsong go di maje ka gore ke sone se se tetseng ke ba ha mongwa le bona go nye la go ta sana go nya mme ke ba bitseng khwaara di maje tanga kwa no Haman sila tani juga sehera. Aha. 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 Ikhara canggu di maje. Utar hala merau hayo. Haman sila tani alo khara di maje. Neki pagri kyo nebi. Yes, DJ Sahela, Kwara di Maje. Yes.
I talk with it up for my reason.
Makiri anakiri. Kwara di Maje sanse na kakala. Marim bakere tobetsang kana nan ho marimba 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 rimo khae ba khae sumo khae tota thulaganyo yes ne mari ba santse ba ipaganya jalo kere ke tabo ke tsena mo di bue la go ntse jalo le pele ga dipui marimba e tabewe ke leboge thata ke tshebogatso e tona ke a bona le ha ke sa neelo go dira jalo le ka ke na le mato ke le boga thata
Jalo he. Yutu mo holo na lo ti.
le taba e ba santse ba le mo tseleng se se ba se di ba itire ke gore re ba le pe tsano ke tsena go kopa di khwaere me go na le khwaere le ya ba khantire ya bomme e le itumetse hai ru di ba je e kae Karele, yabume ikai. Aha, kierata ratirati. Yes. Kierata ratirati. Kiyabume nibore. Baimbeza na hoho hauhinya. Nirata horu, prinsu pensare. Nereti hitu melijang. Tane kotsele. Isanti ineru. Yes. Aya tuwe. Aya tuwe ne. Ne phala ni mate. Yes, wa singe kha jano. Wa singe kha. Banne ba ni mate.
Ha!
Can you tell me the mask choir? Can you tell me the choir? Thank you very much. Thank you very much.
Baba tsenamba ke bone ba emba ga go se kgolo.
Ya mmara ba hense ba ka batsadi
ba te ba dumedise ba mo ba nna ga batse
jalo re mo re tswelela
ka lenane la rona ka botlalo. And we'd like to welcome our visitors to this little ceremony of ours. Not little, but the big ceremony to welcome our own paramount chief here in the Hamamatu capital city called Serowe. Thank you and welcome to this place. At this juncture, I'll call upon Reka Bamudimu to introduce to us our visitors at this time.
South African National Civic Organization. Ya no ba tele dipile ba bone
ikana mo punya bone ke bone ba batlhalose go ba atolose mme ke bone ba eng ba rona ba ke a lebogare
ke a leboga reka boa modimo re nte bola ka modigele tiro wa gago ke dumedise botsadi jo bo sa tswang go goroga ja Contralesa le Sanko mme ke re ke napa gore ke le re ke re ke introduce ka nako sekolo a rona le ene ke yo o teng mo ke mosupe gore o teng le ga ise ba morone mme nako e tota ke rata go etsa go le bontsha morwadia Tshekedi Khama
kana ga ise
re le montse mme re na le ene mme naledi.